Yankupon na den. Everybody na den. Na Elijah wasoma me. Na Lord na me frɛ wo wumwa mi. Lord bone ben na magetia wo. A wasisi waso e wo misu frɛ hu. Ana me Yankupon banku a me die no amamfoɔ abɛka me ho asɛm de akyerɛ wo. Lord nipa ni na nsɔ ade e na mana ba saa. Awurade tie me ne na wako a metu mani anta obi anim ma awurade wonim ne asie wonim sɛ Ghana man emu nipa ɛbɛ pense misa ne nkyiremu bi de firi me hɔ nanso menyɛ bibia wɔbrɛ ko a memmo wɔ awurade Nyankopɔn amanneɛ anyi hunumu. Over the say what Broni’s in a no kufu Addo. One in some idea, rather than a word, Catawasu, a Catawan knee, I won't say ye. Name a fair one mean yum wa ye. One in Jabed dime. Brother Messrow, Maman Tawone, Casachreme, Casachrewa Pua, Nelaja. Him gave us. Oh, he never be the ye be. Elijah me do one dance, he said, Radina Poponka sigh. A more deaf one a corning chain. A rather far away, born near a cocoa trial. What's my mercy? A man a call hope for Jesus I for. The Bradden and Eddie Gunner fools to fray one more paint to the moon. Not one smile, Elijah. Madame is so. Someone out of my back. Me mamma answer. So I'm a man, tell one name. No more hunt to the moon, I'm a gunner for. Mi anka tanka tama ko bebi o man peni akufu ado tie na makwa chenze se wabu no pe o mpe o wawe
adan na men suma wo na opesa won suma ho adan na men suma wo na opesa won suma ho Elijah
mi nyan go po su troze di o ta bo mi bitu mes
Ammo ikura de eketu abi opa ase mama mi ana
yango pon enjiremu na mi hia
den na ayo kwana na untimi enyi ho ano
ne bibia na ye men kwana na ntɛ wo nka ntɛ wo sɛ me hunu mu nkyiremu
kyiremu bɛn
sɛ na Addo ɔwea na wanwe
wanwe
wawe
wanwe
me Nyankopɔn me srɛ wo ka nokorɛ wawe
wanwe
adɛ na sɛ neɛ O tana na Addo achie
sadia onye ye no ye nka
mi Nyankopɔn ma mi misaw ada won sro sro internet ni ho ana na mfoni e twaguo e wo Facebook ani social media ho do no ada won hu ya na a wo se won mi he mfoni ni ye wawe
Elijah Onwe die kosu bia no ye nitua onwe ye
me bawo meti me bisa wasem
asembe na opese omu se biu
eni ya miti nye mi Nyankopɔn ne me sero aya o fanya
aya me Edward Akufu. Nanado papa.
Etu na bo mi sum no. Nye bibia. Wawe kana wonka.